Anigye sɛm kɛseɛ a yɛnsa ka anɔpa yi ne sɛ ɛyɛ Kuami Eugene a wɔnya ɛyɛ akwanhyia kɔda a ɛyɛ ayaresabea bɛyɛ nawɔtwe to ɛyɛ nawɔtwe mmienu mu no dɔktɛsfoɔ Accra ɛyɛ nnuro de fi ɛyɛ amanɔne baeɛ de bɛboa ɛyɛ Kuami Eugene treatment no na nokwasɛm ne sɛ nnuro a ɛyɛ dɔktɛs Accra de fi ɛyɛ amanɔne baeɛ no sɛdeɛ na Kuami Eugene na ɔntumi respond to ɛyɛ treatment no wɔn de nnuro no hyɛ aseɛ sɛ wɔn de treat ɛyɛ Kuami Eugene no afei yɛ nua bɛma Kuami Eugene I responded to a year treatment. Na Anigye sɛm a ɛwɔ mu ne sɛm. Emi ne aburo bi a wɔno ɛpɛ Kuami Eugene asɛm te sɛ. Me nua ɔpɛ Kuami Eugene asɛm paa. Wɔne adɔfoɔ no mu bi adversity ɛyɛ Kuami Eugene ɛwɔ hospital a. Me nua na Kuami Eugene kyɛ sɛ ahoɔden agyina ne nan so. Wɔn ejubilate, wɔn celebrate ɛma ɛyɛ Kuami Eugene kyɛ sɛ ɔre record nnwom kra wɔ hospital hɔ no ma wutimi sɛ ahoɔden ayɛ fɛ ɛyɛ ahoɔden no ɛyɛ Kuami Eugene ekete bi ankasa na ɛno ɛnam so ɛma Ghanafoɔ ɛhyɛ ɛyɛ Anigye wɔn jubilate yɛ wɔn celebrate sɛ ah Kuami Eugene ama ye headache bear 1 to 2 weeks ni aye da na ye ntimi enda. Na se di ye hu se Kuami Eugene afei ni hu etimi atoni die ene yi die ye da ye betimi ada. Mine obeko na waka ko share video a eye Kuami Eugene eti hospital empaso eni Emilia Broby eni eye adofobia wamo ekane hua na chese wamo e celebrate eye Kuami Eugene ni mpa a wasansu enyane back. Because any penny na and I just said ye to Kuami Eugene a two ma womu eats me enya womu and kwa e back. Obu wa ma kwen share when ya cra sebi e nu a ye Kuami Eugene at the so na watu wana mu awan siya na se de Kuami Eugene ne ka ye yine chi na se wits me enya nen kwa back dia. Na so mu se and nesen mu jubilate ye any celebration a womu celebrate wo hospital no and se winina and so kache. Before I look share a ya video a ifi hospital at the abano. Emilia Broby edi campus ti eye photo we otron sembi ewo asie. Na sansem na Emilia choye kran edi mkran she ema gana fose yes. Ye nya be man said ye ye kuhun wo hospital any video a ye dia babonte no kwasem. Ne ho ato no agye se apomodin esisi mu yanke kan ensem no emma mo na afi yenkonko hwe video no abi Emilia Brobe say God bless you more thank you does it thank God for your life Kuami Eugene na chese Emilia say what that chese what danya kopon ase what danya kopon ase emma eye Kuami Eugene ne nkwa a asanso abeka ne nsa ebiem he ne nan emu buye ne nsem emu buye ne nyina wo de bandage abobɔ ne nsene mu ni ade nanso otumi kasa otumi ehome otumi ekeka ne ho ema ensa ne kwa ne wo de bo adwuma e wo hospital ye kwako hwe video ni bi emre other four video ni di ana chese Kuami Eugene ena wo da eye ne hospital bed so a minya ba ma wo hwe kwa obi a onye kwadefo de onye kwadefo sebi twese na Kuami Eugene da hospital bed so ani obi a sebi nka wo yare kura ntsese minua ote hospital bed so kwa na se oyede oyere recording meaning said the Ghana folk can fan ho e na Kuami Eugene ato na mo wonse adwe e ne na bo wonse ayi ehe edifo atrofo no ebi mu ho na wo hu nkom shakese e nkom sha wo mu hwenya Kuami Eugene atini nyina wo na se wo be spending the time ɛde akɔ social media responded to sankofo ni nyina Kuami Eugene ɛsan sɛ ɔwɔ nisuade ho bi nti no kyɛ sɛ ɔte ɛyɛ hospital hɔ ɛmo ɛna kyɛ sɛ ɔre record ni nwom ɛnti wo bɛpie fi hospital hɔ no ma ne ho bɛtɔ ɔbɛ recover na kyɛ sɛ ɔwilizi nwom foforɔ kra me nua ɛnti wo ha Kuami Eugene ɛna kyɛ sɛ ɔda hospital adɔfoɔ ɛtwa ne ho ɛhyia yes han ɛne mpona ne twɔtwɔ mu ntwo ɛna ɔda ɛyɛ ne mpa no so a kyɛ sɛ wɔno ɛne obi a one who aduane ede ma Kuami Eugene I won se Kuami Eugene ma chichire ne nsa nsa ne dia ho din enimu enti sesse bi obegya ne nan obejware obetebe obeye bibia e wo so obitimi assist no ne nyina eye ne mpana na sebi boda ne nche no wono ani wo bia wo ye den e wo support ne kakra ai wo mama kan so eye adofo a wo mo ejinjina eye Kuami Eugene enche e wo hospital a wo motivate no e hye ne crying say on forget the comes to social media, yen ko fo e kan wo mo mpa ye na ne ho antumi anto wo mo so e de mpa ye so e ye de e support Kuami Eugene e ye pa enti ne kwasem wo hwe Kuami Eugene se de woti fasi ho ya me nua enye obi na be ka cho se ahoden aba akase ni no mpe do mpe mu asebi emu bubu ye no emu betimi ayeden esisi na pulse na pulse kakra na wetimi ayeden etimi e de abo ejuma yes ejuma ankasa de wo de boy bo kradada iti Kuami Eugene ye expecting more from eye Kuami Eugene after say we fi eye hospital e de aban me show say weni agi say we hu eye Kuami Eugene say de na pomodin etie kan bi na photo na wo hu e system so na wote ene de wo hu Kuami Eugene nankasa a na pomodin esisi na pomodin eso
tana she kra ro se kwodwo ma
maami bi so ene ni kun so agi tate say empene bia je maami eku achese minua chese se de eko no enya semketo akora yan konkotie na maami ne ni munusio de aye achese eya reho eyipa
ne shi amawa me fauna ni bi emu na na me no tie ni aye ba
bamse wa ye aye bawo sawa men ko du se wutri mo sese o ana o yira yira o untumi nu adia ne kura ni na nkampa se wani kura hu ma bi ombe di ezo nye wiase ewiye ni o ban sawa nye wiase ewiye ni de metumi aka kera no woni ko du atena fie sey
bacho se mi e ko enti es
na wa hu no ma sam kwai bi so pe
ma me kru de oya maasem ba wo yo bia
okobefie
ba sa ge we ni okofa no no ge ni jina manim ka kire me se me kru de so no anka saka se waja na mame ge ni sa na nti maase ne kain ba na mini honom de
o
se ge ni be ka kire ne se ona ne ba ne kro pamo na wonko
ti uye de hu se kwadwom prane asumasi we dey nya lady ne contact out me ko hene status uti be ko social media handle na wo follow no we dey hu ni din we dey here sign investigation we nyina
ma dey kwaye ni mi kunu sori a mi kunu akwa adwuma kwa na wa che kwa wa abonte no eye 10 enu akwa kwa so na che no wa yaade a wo fra me ka chem se maami e bia me yaade se na e bia me ye late e wa abonte esi me kunu starte sa wo ya sa no ah me kunu kwa ebi wo ho no ma de ache me kunu mra no wadwale me busa ze kwadwo ah na ade wo kon ya wadwale o sa de mapie ni menwale mapie ni menwale enti afia kwa ya sa me kunu sole a tama asa on fami me ho tama ope enu obe fie ni ho gbe enti asa ekwa ya sa afia kwa de medade ma no ane ge na ye ko wo hwe ge ni video e ma me ye
e video a watwa e de bre no
video a ge na ye no no wo hwe
no de send no
ai no be ma na e
hwe na wo ye de hu wo ni phone mu
anse se me
ni mobile phone
me ni ni nyina na da mpa na so won fence ye me
oye ma hu
oye ma mi hu won fence ye me so be frank ase mu a kwadwo fa a ge no won fa ni nsie
okay ti o hwe video no a wo ye de nya ge no number
gane die anti me ka menya ne number me di nya me so
two year den ko hwe ne
TikTok ene ne ko honum ne kra no ko ko hu se woni ge no omudeda honum ebi wo honum
oni ge no
ah omudeda ka mu ne ho nkwa ne ba
me ni ni me ni oni
anti na me ka wonan se me abontim me baba ya ne yirai wonu ankasa ne ba akwa ne yirai su oto me ko tu me kunu wo run about so me kwa tu mi kuru ora na ma jina ma me da honom na afi me sori prekupe se na me tiri mu sese me e ma me dure mi ka ti ada na ho ma che e na me fa ka na me ba me papa wo okuma se na me de ba tu na nim se da asem se e na okosu na papa se ma me e je se e kura ni ti sa kwa ma me sa fa ka e koi ti me papa ku me ba ye no
Ebe
ye. Na na watchu.
Ebe ye.
Wo honum. na police ni ba no si adi ni no no frɛ me no sesɛwa na fisi ya kan sɛ mu kunu abɛ fɛ na msia me pa chɔ da bi na firi hɔ me kunu ma afie bi me hu na no de ne car be sia no be fa na adie wo fie wo ma fie ɛno ɔso ma chɔpɔ na msɔ chɔpɔ ni de from since ɔka chɛ msɔ ni madwɛ ni biem no de sika ma
ɛbusia wo ba bi agye ɛkyɛ sɛ ne kunu woto woto ɛnya sɛm keto a wo woni ni kunu chisu e watch as a TikTok any all the social media platform na wo be yi su na kuma eti esan se wo fa ni phone na woni nam social media na wo hwɛ se de ni kunu ni wo be yi atwisu woto woto na minia oba anu chese afa na adwum kakra ye ntie ensem ni bi na ye fa ni efutu e ma ye ho
na watch ntina watch no afa na aduba won fa ma me me kunu si de ntina maka chese ya di ni ni se kwa mami zikanto ya juwa nini na mime gune ni mazi enu ti maposto ene mema ewo fie esha toilet so kwa toilet ni kurube bubwa masum eba buwa mese mekawa nesha meni warodi ya kwa shane mpona no ema kawa mienu esha mimi kururua bako ede kwa esha wade kwa shage nibesi samle mede tomasye nibesi samle kawa nimesa nkebi
weya lase sebi enye eduro bi na chese obayi aje edi ashe beme ye ni asima beme ye ne ni asia ye ni woto woto a wongu ni irene ni ma anka woba fefe a woti wose a bema a wari no ashe ni kawa poli 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 mienu enye bakun mienu a wane neti ene na wongka diye nti na ka beme ye sebi ne ni beti mi efi ni irene ni maso sa ye di bibi ashe ne ni asi ama chese adiko diye ni ena chese edi ni nya uwe videos ni bi ewa TikTok ha chese wabeyi chese wesine budi ntuma bu ni muse waje madam black beauty ekunu a chese enye asem ketua wamu chisu papa mini ya ya ukwa Kuami Eugene ensem so dia na chese Kuami Eugene yes aya pomodin ena chese abano yede nyakupo ase Kuami Eugene enya eye apomodin Kuami Eugene eti hospital bed swa wadene nsabako ebo eye ogamese Kuami Eugene be sorry e fini hospital bed so a wo bebe fie na oba be release nyom e de chese e shemi e ye na tamfo na sebi anka wo bi mu asebi anka wo mo epen e ye wowo yes Kuami Eugene e yare ye koda hospital nya kwenhia be ye na wo treat to e ye na wo twi mienu mu ani o menua enye easy Kuami Eugene keep silence enye Ghana phone mu bi ka na so phone mu be pie akonfo opie chese a D for two for a BP, and a Kuami Eugene, a wooden tackle ship BRC, and a Kuami Eugene, I say, and a Kuami Eugene was some mammy be who was a warrior when to me and yet yet a blogger so, and see, and some one more can't not a say, but to dry. Yes, we had a bed bremo, yes, said the eternal, sapper pepper, and I yes, we had the eba. One more can't some when young, when young, mania, mania, bassa, 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 sa. Sani ni nemu a brand si a ye friend Kuami Eugene at the hospital la jese doctors for Accra nro edi efi eye amanone edi aba wo mo edi ehwenom na no kwasem ne se nro na wo mo di fi eye amanone baaye no Kuami Eugene etimi a respond to eye sa nro no yes gan ha de ne de wo mo se ahye no wo mo se gan ha de ne anje no amanone de wo mo kra baaye no wey ti se etimi agye Kuami Eugene to me respond to eye treatment no e ma chese ene amene ukase no kwase Kuami Eugene on recover fully say e bia doctors for be discharge ne se on refi but ahoden wo honom a chese ene da so wo ho ene ni muntitin ye ne nan bubu ye ne nsam bubu ye an san ahoden ni ba ko ena ne nan so ahoden hyeda eni eye ba ko yes o shwa kwen hye no nyae na pray ye pa obi kwa na chese wo twi no eye den efi eye kan ni mu yes but said ye hu eye Kuami Eugene kra eche ye se ye nua be ma no obaba be ka ye hu anche bia ahoto aye den abefi abusua mo ti ye nka dia na chese eye asem dede asem dede aye nsaka aye anopa we ena ye de abesom ho ewa se me ne sure se we ni agye sa dwuma die we hu dia oba like video na wa subscribe to eye just love tv uwi enso so dia hye video no na obi so ensa entimi enkebi na obi so etimi ehudie ekoso ewa ha menia recommend just love tv fama eye afofor so ompa news a edu twemu dia na chese just love tv yen ena chese yete so drop your comments e wo comment section na see after say abura wo hu Kwame Eugene ene wani gani gani ehu se Kwame Eugene ewo eye apomoden wo se Kwame Eugene ewa ahoden wo se Kwame Eugene sabi na apostle nice so abibia esisi so woto no se de we hu no sa pepepe ena fa sani jene so fa drop eye wo comment meda wase ewo wo brand so a wo seye editi ye wo de share wo de share ye ene support a wo de ema eye Just Lovers TV enche bia Obasanso atye kasima ebi makrao.